kutarisa iwe uri chido chumoyo wangu ndigere pedyo newe ndafunga zvekare hazvichina ndava izvi zvava zvitema mupfungwa dzangu zviri kupera nekuchimbisa ndakutarisa iwe uri chido chumoyo wangu. Tanganese Tarako, Muchitao Goichi, the Pomera Gudetan.